Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh. Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh, Yahweh, Elohim, Elohim, Yahweh.
God bless.